USA na mahasla na wale bado mnasaka ma jobs, usitie shaka majamaa. Huyu ni Solo Champe hapa nikiwakilisha American TV. Please guys, follow us on Facebook at american.ke, Instagram at american.tv.ke. Mnaweza mkatupata pia YouTube at American TV. Guys, cheers. Tukutane hapo.